ngenhloso ke ukuthi kuhleleleke ikusasa kwezamafilimu kulo nyaka ke bakwelinye ke izinga ngempela elingakaze libonakale. Sungahlanganisa ke nawe uthumele umngenelo wakho ungedluli kuwodwa umzuzu sekuvuliwe kuyoze kuvalwa ngomhlaka 28 kumatshi ka-2024. Ngeminye ke imininingwane vakashela www.kzlandfilm.co.za ey'nkundleni zokuxhumana zabo. Ngaphinde uxoxeke ngokunjalo ke napho sebenzisa i-hashtag ethi #SSA24 KZN Film, our kingdom is your stage.
Isiphakamiso, imbono kanye nezethembiso okungenzeka zivele kule ngxoxo akuzona izokhozi FM nenhlangano ye-SABC. Ukhozi FM luhamba phambili.
Konke sokukhuluma la khona kwethu kanokukhanya uBrahman Lady Ngubo okuyena we-agricultural specialist engingasho ngithi ungoti wezolimo owezakho lezindaba weBrahman Lady. Unjani? Phambili mtakama phambili. Sikhuluma namhlanje ngesihloko sethu sibuka kakhulukazi nje ukufuywa kwezinyamazane. Sesibonile abantu abaningi sebeqalile bayafuya, abanye bayakwazi ukuthi umuntu azabe isiqwana sakhe esincane, omunye uthola ukuthi une-lodge yakhe ingabe iB&B, uthola ukuthi kuney'nyamazanyana ezikhona khona lapho. Kodwa nje ingakho ngithi hayi ake sibuyele kuleli bhizinisi lokufuywa kwey'nyamazane. Kuchaza ukuthini ukufuywa kwey'nyamazane?
Ngibingelele kutheni kubalaleli, ngibingelele kubasakazi-ke uBrahman Lady seza ney'ndaba zakhe hhayi zokhozi ayigqekethwa njalo ekuseni ngolwesine. Ngithanda ukubonga ithuba-ke msakazi. Izinyamazane zitholakala kakhulu eziqiwini. Ukufuya kwezinyamazane kuyisisekelo somnotho wendabuko lana eNingizimu Afrika. Abafuyi bezinyamazane banezinjongo ezihlukene. Abanye-ke ukuvumela izivakashi zizozingela zishuthe nezithombe. Abanye-ke bayifuyela ukudayisa inyama, isikhumba, izimpondo kanye nokunye. Izinyamazane-ke lezi zihlukene nazo. Kukhona impofu, kukhona impunzi, idube, isebhudlini ngokuhlukana kwazo. Izinyamazane-ke nazo zinakekelwa njengayo yonke impunzi ngoba ziyafa, zibulawa izifo ezilethwa imikhaza nezikelelo. Uma-ke zithuthwe izinyamazane azibambe icalula zona, ayifani ney'mbuzi nenkomo lezi ovele uyigqogcele esibayeni. Ziyazingelwa-ke ngesigamu esuke sinomuthi ebokuthi zidrageke bese ukwazi ukuyilayisha, uphinde futhi uyijove ngomuthi ozokwazi ukuthi uyivuse. Uma ufuna ukufeya izinyamazane kumele ube nendawo evulekile eyihlanze futhi ube namaphepha akugunyazayo. Inyamazane zinhle ngoba zona ziyakwazi ukubekezelela indawo, kanjalo nezifo, and zikwazi ukuphila endaweni enamanzi amancane, aziphuzi kakhulu. Uma ufuna amaphepha ezinyamazane uyaxhumana-ke nabazemvelo ohulumeni ngoba kumele beze bezobuka indawo yakho le ofisa ukuyiqala bebheke ukuthi ngabe uzokwazi ukufuya iy'nyamazane. Nakhona-ke kumele-ke uma ufuya iy'nyamazane emlaleli lapha ekhaya uyishintshe iy'nkunzi zakho. Ngikhumbula nje ngakadengise Limpompo lapha mroza nawe sigqemeza ngiyolanda enye inkunzi, kuzobuka lapha ephethini lami ngiyishuthile ngiyibambile, ngeke uvele uyibambe leya nyamazane leya. Inkunzi le engayiqamba ngathi u-black coffee ngoba imnyamile empondo ezinde. Ukuthi siyibambe kwadinga ukuthi-ke sizingeleke nodokotela siyidubule. Uma siyidubula-ke siyaquleka, ngenkathi iquleke lapho sesikwazi ukuza-ke thina ney'vakashi sizoshutha naye. Bese siyithatha-ke le nyamazane siyilayisha, ukuyilayisha kwethu-ke phinde futhi siyijove ukuthi ivuke phela bese iyavuka-ke inyamazane. So nazo iy'nyamazane ziyafana noma usuke ufuye iy'mbuzi noma usuke ufuye iy'nkomo, ngoba nazo khona kulandele le ndaba le yokuthi kumele kushintshwe igazi, kushintshwe inkunzi. Phela-ke iy'nyamazane ngoba ngichazile ukuthi zona zihamba azibambeki kalula, zidinga ukuthi zizingele. Ikhona-ke enye eyazalwa uma wayo laphana, ngizoxoxa nje kafishane, wayishiya esiqinini yayisencane nje, ngayiqamba ngathi udwinki. Ngayithatha leya nyamazane ngike ngishuthe nayo lapha ko-Facebook ngiyiphakele esandleni, thuma ukuthi ugqothise manzi. Abanye bazi ukuthi iy'nyamazane ziyahlala. Ngayifundisa-ke mina ngiyibrasha, ngihlala nayo endlini, ngiyifaka amaphampasi. Yavele yangidikela-ke emva kwalokho-ke ngoba yahamba esiqwini yamithi. Khemesi imithi ayisafuni ukuthi ngithinte. Nazi-ke nengane uma uyikhuza mesi sikuphinage state ayibisezwa isingasezwa-ke. Ngidluleke ngingene kwinyama yayo inyamazane. Inyama yenyamazane ibizwa kakhulu nge-venison, iwumkhiqizo owusize kakhulu. And inzuzo zenyama yenyamazane zivezwa ngomphumela wazo onenzuzo ezinhleleni eziningi zomzimba, kusukela enhlizweni nasemasosheni omzimba. Iqukethe amavitamin amaningi, inamafutha amancane, bayazila beke beyidla inyamazana. Inyama yenyamazane futhi iqukethe amaprotein amaningi, awekho ama-carbohydrate kuyona. Inyama yenyamazane ingenye yezinhlobo ezimbalwa zenyama engadliwa iluhlaza ngaphandle kwezingozi zempilo. Inyama yenyamazane ineqhaza ekusebenzeni kahle kohlelo lwenhliziyo kanye nemithambo yegazi. Ithuthukisa ukujikeleza kwegazi futhi iqinise izindonga zemithambo yegazi. Ukusebenzisa kwenyamazane kuba ukuvimbela ukumelwa inhliziyo nokushaya uhlangothi. Ngenxa yokuqikethe okuphezulu kwama-protein okuyinkimbi-nkimbi yamavithamini nama-mineral, kwandisa ukukhuthazeka, ukuthuthukisa ukuzivikela komzimba, ukulwa nokushoda kwamavithamini, ukusiza umzimba ululame ezifweni nasenhliziyweni. Inyama yenyamazane inomphumela omuhle ekusebenzeni ngokocansi. Kubalulekile-ke komama bakhulelwe nabancane ukuthi le nyama ibambe ichaze ekwakheni kahle umbungu, igcine impilo kamama neyengane ngesikhathi sokukhulelwa, iphinde isize ekululameni ngaphambi kokubeletha. Inyama yenyamazane isiza kakhulu ukumelana nengcindezi, ukulwa novalo, ukusebenza kobuchopho futhi kwandise ukusebenza kahle.
Sibuke kakhulukazi ke manje imkhiqizo ngenyama yenyamazane. Abantu abangakwazi mhlawumbe ukwenza imali ke ngayo ngokuyikhiqiza inyama yenyamazane. Yazi ukuthi mnandi, ngiyangibona nje futhi nabafana sebeyayijaha nezinja kunje, uyabona ukuthi akekho umuntu ongayithandi inyama yenyamazane. Kodwa ke uma singabuka imkhiqizo yayo,
bayayijaha noma kungavumelekile ngokomthetho, ngoba abanye bazi bangene ngisho ey'qenini. Lokho nje ngiyabaxwayisa abalaleli emakhaya ukuthi akuvumelekile lokho abakwenzayo, ngoba nathi sibe ney'nkinga lapha ey'qenini, sifice iy'ngcwe zisikiwe, bangena-ke bazothatha iy'nyamazane. Akulungile lokho, uyaboshwa nokuboshwa. Kanjalo nabadayisa iy'khumba zazo inyamazane, nabadayisa imkhiqizo yayo. So kumele kube namaphepha abagunyazayo, ngoba bezemvelo bahamba bese beyahlasela bebathathe labo bantu labo, njengoba sobabantu asebezingela iy'qenini zikahulumeni. Imkhiqizo yakhona ngibale i-Bravos. Inyama yenyamazane isebenza kakhulu uma sikhiqiza i-Bravos. Bengike ngibone uma besenza lapha efani senza i-Bravos, ngabe sifuna sithathe u-50% wenkomo, sithathe u-25% wenyamazane, 25% we-pork. Ebese kuphuma omunye ushuni we-Vorsi-ke esebese libiza ngenkomo yahlaba lelo Vorsi lelo, bese sikhanda ngawo umkwayiba futhi. Inyama yenyamazane idayiseka kalula futhi uma uzokhanda umkwayiba. Kanti-ke uyakwazi ukuyosa uphinde wenze isitulo. Bazi kabeke behambele indalo izami lapha eplazini, bengike ngibaphekele ukhariwa inyamazane. Abafuyi abanye bakhandi
inyamazane
edayiswayo ngenyama
yenyamazane,
uzothola ukuthi isikhumba
isilinganiselo
kuthi ku-2000, inzuzo enhle kabi leyo. Izimpondo kanjalo nezimpondo azilahlwa-ke, ngoba iy'vakashi ziyafika zike zizingele inyamazane zazo ebese zithatha iy'mpondo, okuyiy'mpondo lezi abayithatha obeyigcine. Okusho ukuthi sake savakashela esiqhiwile sokuthi ngibonge kakhulu-ke msakazi lapha ekhaya u-Brahman lede sevalelisa, sesihlangane ediphini kusasa sekeyosetshenzwa sihambisa namavithamini. Ngiyathokoza kakhulu.
Sibonge kakhulu-ke dadewethu, sophinde sihlangane-ke Brahman Lady-ke ngokuzayo ey'nkundleni zokuxhumana. Sikhumbuze bakulandele kanjani?
Brahman Lady Trading.
Nazo-ke sinobe kanjani-ke usumzwile-ke uma sithi-ke vuka uqonde kabanzi kakhulukazi-ke uma sibuka kakhulukazi-ke ezolimo, ugijime-ke uye epheyijini lakhe ku-Facebook. Nathi sinawo ama-podcast.